ye nua ya sama wo kan ye me ya pa wo yo ba o ne so hwa kaso bi a wa jimi be onyi mi sister o do mani pa ye de ni kwa so ye na second so so no o han dan ma no waton su bo kuro ho no mo wo se bra ne ba ga na bi every year bi a wo ba for 5 years no o ba o ne net si a ko se bra ne be de e be ko e ti kan ni ma je se be de wo hu se bra no wo yere ne ma wa ye ne ho ade o na busu afu ho wa ye ne ho ade ye so nim se ne kunu no 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 ma ne kunu pressure ɛma ne kunu mɛfa no a sɛ documents a guy ne de kɔɔ yɛ nyinaa sɛ ɔfa kɔgye visa ne nyinaa no ɔde maa ne sɛ ɔno anyɛ no sɛ ne nyinaa yɛ fake ne nyinaa nyɛ nti ɔnim sɛ girl ne bɛduru a yɛmfa ma no anaase yɛbɛkye na mu baako na nabra ne dwene ɛna nyankopɔn nya alatani no atɔ nsuohyie ne nti no girl ne kɔɔ yɛ ne ama ne visa yɛma ne visa no ɔsɛ ɔbɔ ne kunu yɛ ama ne a ɔfrɛ ne bɔna ma ne de francis yɛde visa no ama mi yɛde visa no ama mi o ɔso ɔka a ne kunu to ɔsa a ɔse a yo mate wante ne ka bi na ɔso ɔno ano na ɔkɔ kwan so na ɔtwa ne ticket no ɔyɛ de ɔbaayɛ ɔso ɔbɛduru airport wafrɛ francis saa francis mfa evans wafrɛ evans saa evans nyɛ de ɛmfa na wo evans nti woyɛ so bidibi ɔnua ba ɛbɛyɛ ɔde yɛse manchester ha na woteɛ ɛneɛ sɛ woadwane sɛ ɔkɔ scotlando sɛ ɔkɔ arelando mu baako deɛ menim wate aseɛ girl no abɛduru waba abɛduru o waba abɛduru Evans, your flower won't fa. What change you same card? Or flower won't fa. What ya say? Obi ba. One man I have been stranded. Do Chrome one say? What so flower on your day? Won't fa. Obedru Saturday no. I don't know where sir. Evans, I saw to Manchester. Says yes, what two? I quite tonight say. Ireland says. Go. Now me minimum salary. Go and I quite. Me boss salary ni dini. And I minimum yere. Send again. Is it describe or no? Me or do picture class send me. But what ni me familiar. Me best send them obudo. No obudo asho show. Me be sende am obudo na obudo ahwehwe wo wate ana moya re ho samsa ah wakwa wale ne 5 years ah han de ama na otonso bokuro oso be nyina ho na wote e wo mo busu afo ye ne ho ade next ni akola wate ase e sa documents ar ko ma ne so fa mre nyina se wan wo nu mo adwunu se ye fake tu nu se ye be che no ana ye fa visa ne man ene ye de visa na man afro fro ho fa wo no ji sika twa ticket aba se ye so wo yere ne ma na na o mo ti kurom ho se wate so mo adwane na wase so oyire no ma adwane no wo ko wu ana sabi ana wo ko mem ewi ase aketu obi edi a wo behu na me ni mo yire ni me ni mo yire na me ni masori a wo ko ade wa ye no anya ade evans wo anya ade wo anya ade mo ko gana sa na mo didi gana for ma no wate ase wo ba wo adwane de hia no kura ne ma ne ba bi ntina sabi de tina obi one room kura na me so te me ho out wo adwane agya no na ge ya stranded Oh Manchester, are they? Since I was so or quote a flower says London, not enough to be a horn.